abo wakenyuru ibigunira ukadukenyeza amashinge
turaje
abo more ingoma ukadusiga mabuta
turaje
abo wahindurizina utwitwa banyamugisha
turaje
abo wakoyelegesebo utwambike icyubahiro
turaje
twakereye gushima oya nitwa kwiyumanganya
ibyo wakoze ni byinshi
Kaya
neza yego hariyo